Masijonge ukuba kutheni lento lendlela imfutshane nayo isebenza. Into endifuna ukuyenza kukuba senze isibalo esifanayo kodwa sisenze ngendlela ezimbini ezahlukileyo. Lendlela imfutshane yokubuzela nalendlela inde i-algebraic long division. Masiqale ngolu hlobo. Ukuba wenza lendlela inde yokubuzela, into yokuqala esifuna ukuyenza kukuba oyena yena x unyuswe ngenani elikhulu uya kangaphi ku-x unyuswe ngenani elikhulu kunawo onke. Sizoqale sithi u-x uya kangaphi ku-3x to the power 3. Siyamazi ukuba uya kayi-3x squared. Sizobhala lo 3x squared angqamane nalaa ndawo inamanani ka-x anyuswe ngu-2. Ujongile nje, xa ujonga kulaa ndlela imfutshane, uyabona ukuba u-3 wehlisiwe wayebekwa ezantsi. Yaye laa 3 umele u-3x onyuswe ngu-2. Loo nto ithethe ukuba zimele into efanayo. Loo nto ithetha ukuba ezi ndlela zinobudlelwane, kodwa le inde indlela ifuna ke sicinge kancinci. Ngoba xa ujonga kuleya indlela imfutshane, sivele nje sahlisa laa 3 sambeka ezantsi. Kutheni le nto isebenza le ndlela yokuba sivele sehlise lo 3 simbeke ezantsi? Into ebangela uba isebenze le ndlela yinto yoba siqikelele ukuba kwesi sibalo sethu u-x lowa uphange ezantsi sihlulahlula ngaye uno-1 ngaphambi kwakhe yaye unyuswa ngo-1. Loo nto ithethe ukuba ubuzela u-x ku-x onyuswe ngenani elikhulu, ela nani liphambi ko-x lizofana, kodwa u-x uzokonyuswa ngenani elincinci kuneli lakuqala ngo-1. Yiyo loo nto laa 3 esebenza, sikwazi uvele simehlise nje simbeke phantsi. Ndiyathemba ukuba siyabona ke bahlobo bam obudlelwane ndithetha ngabo. Eyona yona nto ibalulekileyo ke kukuba sazi ukuba le ndlela imfutshane isebenza xa esi sibalo sihlulahlula ngaso sino-x ono-1 ngaphambili. Masiphinde siqhubekeni sijonge ukuba ziyafana na izibalo zethu. Sizophinda-phinda u-3x squared ngo-x. Sizokuthi sifumane u-3x cubed. Emveni koko siphinda-phinda u-3x squared ngo-4. Uzosinika u-12x squared. Siyayazi ukuba umgaqo wale indlela ithi sifuna ukuthabatha la manani sisandukuwabhala. Siyayazi ukuba la thabatha uyafana nophinda-phinda. Loo nto ithethe ukuba sizoba no-3x cubed ohlabana no-negative 3x cubed. Sakugqiba sibe no-4x squared minus 12x squared. Loo nto isinike u-negative 8x squared. Ujongile nje, so ubona ubudlelwane bokuba besino-4x squared apha kule ndlela inde. Napha kula ndlela imfutshane sino-4 omele inani eliphambi ko-x onyuswe ngu-2. Sakugqiba sinothabatha 12x squared. Siyayazi ukuba siye saphinda-phinda u-3 ngo-4 safumana la 12. Napha kula ndlela imfutshane siphinda-phinde u-3 ngothabatha 4. Sathi safumana u-negative 12. Into ebangela uba sibeke olaphawu luthi thabatha phaa ngaphandle, silubekela xa sifika kulaa ndawo ithi thabatha, kwenzela uba singalibali ukuthabatha. Simfumana kanjalo ke la thabatha 12. Emveni koko, xa sipha kwi-long division, sithabathe la negative 12, sifumana u-negative 8x squared. Xa sijonga kulaa ndlela imfutshane, siyabona ukuba sinaye u-negative 8 pham. Yaye siyayazi ukuba laa negative 8 umele bani? U-negative 8x. Loo nto ithethe ukuba kusafuneka siphinde sibuzele phaa ku-negative 8x to the power 2 ukuba u-x uya kangaphi. Siyayazi ukuba u-x uya kayi-negative 8x. Yabona? Siyayifumana ke ngolaa mpendulo yethu ifana naleya. Masibhale negative 8x squared. Oh, negative 8x, xoxeleni bahlobo bam. Sijonge futhi kule ndlela yethu imfutshane. Siyabona ukuba sinala negative 8. Yaye la negative 8 umelene ngqo nala ndawo yamanani ano-x onyuswe ngo-1. Sisabona ubudlelwane kwakhona. Masiphindeni ke senzeni kwakhona, masiqhubekekeni. Eyona nto ibalulekileyo kukuba uqaphele ukuba siyaqikelela into yobana phaa phambi ko-x sino-1. Yeyona yona nto ibalulekileyo phaa kulandlela imfutshane. Masenzeni kwakhona, ukuba uphindaphinda u-negative 8x ngo-x uzofumana u-negative 8x squared. Siphinde kwakhona sidibanise siphindaphinde u-negative 8x ngo-4 sizofumana u-negative 32x. Singathi ke ngoku sehlise onke la manani apha phezulu, la 2x, la negative 2x, nala negative 1. Even ngoku sithabathe kwakhona, singawulibali umgaqo wethu. Xa sithabatha, loo nto ithetha ukuba sizoba no-8x squared, sibe no-positive 32, sibe no-positive 32x. U-negative 8x no-8x bayahlabana. U-negative 2x no-32x usinika u-30x. U-negative 1 udibanise u-0 usinika u-negative 1. Kuyafana nokuba sivele simehlise nje lathabatha 1. Masiphinde kwakhona sizame ukujonga ubudlelwane. Xa sipha kulandlela imfutshane siyabona ukuba sinayo u-30, kodwa ke ngofuneka lo 30 simnqamanise no-30 opha ngaphezulu apha kule ndlela yethinde. Loo nto ithethe ukuba kufuneka siphinde sibuzele. Masibuzele ukuba u-x uya kangaphi ku-30x, uya kayi-30. Ujonge ke ngomhlobo wam ukuba apha kule ndlela inde sinala 30, nakula ndlela imfutshane sinala 30. Yaye la 30 ume phambi ko-x onyuswe ngo-0. Masiphinde ke siye phaa ku-long division siyogqibezela. U-30 umphindaphinde ngo-x usinika u-30x. U-30 umphindaphinde ngo-4 usinika u-120. Emva koko siphinde sithabathe. Sizoba no-30x, uthabathe u-30x asinike u-0. Uthabatha 1, uthabathe u-120 usinika uthabatha 121. Siyayazi ukuba linani elithi lishiyeke eli lo-negative 121. Ukuba uyaya phaa kulaa ndlela imfutshane kwakhona uzobona ukuba sinalo elaa nani lishiyekayo lingu-negative 21. Loo nto ithethe ukuba ziyafana inene. Loo nto ithethe ukuba bukhona ubudlelwane apha. Qha enye indlela inde, enye imfutshane. Eyona nto ibalulekileyo kulaa ndlela imfutshane kukuba siqiniseke ukuba phaa phambi ngo-x sino-1. U-x lo sihlulahlula ngayo sino-1 phaa phambi kwakhe. Ndiyathemba ukuba sicacile ke bahlobo bam.